The residents of Dube Hostel have appealed to the government for better living conditions. Now, the hostel is one of the many with issues such as dilapidating infrastructure and unsanitary living conditions in Soweto, which pose health and safety risks to the dwellers. Residents say that they fear for their lives not only because of the state of the hostel, which continues to deteriorate, but also due to crime activities on the rise.
Izinga eliphezulu lobugebengu nokungahlanzeki kwehostel laseDube ngezinye zezinkinga ezibhekene nabahlali baleli hostel osekuphela iminyaka bezwakalisa ukunganami ngezimo abahlala ngaphansi kwazo. Abahlali bakuleli hostel akade bekhuluma nezindaba zeSoweto TV bathi kuningi ukudinga ukulungiswa, ikakhulukazi inkinga yezindlu zoxhaso likahulumeni ezikule ihostel eseziphenduka izidleke sezigebengu.
Ukulimala kwalezindlu njengoba zamawa zinje kusiphethe kabi kakhulu ngoba kubanjwa nenkunzi lakizo, kufa abantu, kube khona abantu ababulawa ngaphandle bezolethwa la.
Ayakukuhle kahle la iDube indlela ihleli ngayo. Amathoyilethi ayabheda, ney'ngane la idlalela khona idlala endaweni engcolile engekho right, and zothola ukugula.
As intsha siyafisa ukuthi zilungiswe lezindlu lezi ukuze nokugibeni obukhona khona la, ngoba akusahambeki la njengoba nibona nje kukanje ukuthi uyaphuma mhlawumbe uyala elokishini banje isigebeni siphuce zonke iy'nto zakho.
Oyinduna kuloli hostela uzwa ngendaba Shabango uthi izinkinga zidlanga kangaka ehostela kungenxa kasihlalo wezinduna omnqobisi okhela osebenzisa ipolitika nalapho kungafanele khona.
Ngokobugebengu njengoba ngishilo ngathi kunamakomiti ey'nduna akhona ngaphakathi eDube Hostel ngokuhlukana kwawo ngokuyifunda ayazama ukulawula ugebengu, kodwa bese kuba ukuthi kunekhanda elushepesini eDube jikelele kulamakomiti. Le khanda yilona elingaphethe kahle at all.
Ongusihlalo wezinduna umnqobisi okhela usihlabe wasihlekisa lezi ntsolo.
Amapolitiki wonke abantwana bey'nduna, wonke amapolitiki akhona la abantwana bezinduna labo. Noma ngabe yiphi ipolitiki mayinenkinga, iy'nduna ziyasondela. Kufanele sisondele siyomlalela. Thina sisebenza ngalolo hlobo ebuholini bendabuko. Asinayo lokuthi usonta liphi isonto.
Abahlali bathi bayalidinga usizo ngoba le akusiyo impilo abangasishaya isifuba ngayo, ikakhulukazi njengoba sekuphela iminyaka engamashumi amathathu iNingizimu Afrika yangena kwinkululeko. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingudoubt Phungula, ngibika ngiseDube.